Kia ora e te whānau. Ko Maria Sydney tōku ingoa, ko tēnei te Waiata. Kina, kina. Me Waiata tātou. Kina, kina, whike, whike. Ika, ika, tuna, tuna. Pipi, pipi, pawa, pawa. Kai moana e. Kina, kina, whike, whike, ika, ika, tuna, tuna, pipi, pipi, pawa, pawa, kai moana e, hi. Māori ora.